Nzababwiza narabibonye kandi ndabizi. Mugabo Sandra inshuti y'ukuri uyibonera mu rugo kandi birumvikana nyine gutegerezwa kubabara ariko ntibihangane.